Tangi kori na matagi sinu mucho mwiza.
Na jenzanyi ngingo kadi muifatuko. Mugubuga yuko bitarenze tariki 15. Umukozi wese ari muri verification ari ngaha kuva kuri chef de service mushakwanyuma nzobe mwarakuje bose abutosikana sofu uwo bayinjiye umunsi abari bahari bose mu batware bose muzane bashasha agence and one yose kisise umukozi ngaha uwo mukozi bamukureho uyu munsi bitarenza itariki 15 ni ukuvuga dutangurana equipe nshasha z'aba verificateur equipe nshasha z'aba declare Agence itabishoboye ikivamo. Commissaire wa douane sinzi ko mwabyumvise. Sinzi ko mwabyumvise. Ni indiscutable barabira handi bagende bakora hanyuma turabe yuko ibi bintu bitava mu nzira. Uno peut pas se permettre yuko imiduga yuzura gutyo niya bidakwije niba ari abashoferi babatwara niba ari biki iki ni kibanza obel control. Si obel control ari cyo kibanza nico cyakiza gucika parking y'imiduga y'abaderenga. Murafisi ngende duwani kora, ni ikora uko itegerezwa gukora ivyo bintu bimve. Ku bijyanye nabo muri kontraka. Bajya bakurikirana ivyo amabarizi. Bategerezwa gukorana n'aya maservisi cyo kimwe nabo muri scanner ibintu bigakogwa binyaruka. Naho nyene iterwa wabari ngaha dusubiye kumva ibintu nk'ivyo umuntu we yarumvise baje gufotora amafoto bakabihanana n'abandi kugira ngo imodoka ivye migende. Nabonye tuzobakuburira rimwe na rimwe si kibazo cyo kubahindura ngo bajye ibyo iwabo n'ibindi bintu bazoca batanga umwe wese aherereye ategerezwa gufata ingingo zibereye kugira ngo ibintu bigende neza naho ibyo gutangura gusigura ngo murabona ngo urumva na situation yera ndari kuba nezerewe nje ngaha nsanga muca mumbwira ati excellence burya mu minsi yenze byatubanye ukuntu ngo ngize ingingo twicaye hamwe turafata kugira ngo ibintu bive mugabo aparama umenga ni justifiable yuko bimera gutyo c'est pas justifiable
utangi kori na matagi sinu mucho mwiza.